Igisata chumutekano na politike, alina shoroti kilatu hereko, ni gisata gihambaye cyane. Twovuga tudakekeranya ko ari gisata kigaba ibindi bisata kuko nta kintu na kimwe gishoboka mu gihe atamutekano hari. Na kare baca umugani mu Kirundi bati karahara mu ruganda ntibacura. Muri kino gihe intara ya Kayanza iratekanye irangwamwo amahoro n'umutekano, abenegihugu bariko barakamisha uwo umutekano mu bikorwa by'iterambere. Hari imigwi y'iterabwoba yagerageje kumenera canke kwinjira mu ntara yacu nziza ya Kayanza, ariko kubera gukorana neza kw'intwaro abajejwe umutekano, ubutungane n'abenegihugu, iyo migwi yaratujijwe ubu hose mu makomine haratekanye. Naho biri uko nitworeka kumenyesha ko hari inyifato tugaya cyane y'abenegihugu bamwe bamwe, aho dusanga hari ingeso iriko irakwira ahatari hake ijanye no kwiyahura, gufata abigeme n'abapfasoni ku nguvu, akaboregwe n'ibindi tutiriwe turadondagura. Haragiye kandi haribonekeza amasanganya atundukanye yo mu ibarabara, aho hari n'abagenda bayasigamwo ubuzima n'ubusuma bwo mu mazo no mu mirima, navyo nyene bidasigaye inyuma. Amatora yo mu mwaka w'2020 yabaye mu mahoro n'umutekano mu ntara yose kandi yagenze neza cyane, kuko abenegihugu barashoboye kwitorera abarongoye kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abakenguza amateka, abagize inama z'amakomine n'iz'imitumba. Ivyo tubikesha gukorana neza kw'inyabune abajejwe intwaro, ubutungane, abajejwe umutekano n'abenegihugu, hamwe n'umubano mwiza wagiye uranga abadasangiye imigambwe bakorera mu ntara nziza ya Kayanga. Intwaro mu ntara no mu makomine twabaye hafi abarongoye imigambwe, ndetse ikorana nabo amanama menshi mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi ku mugaragaro. Ugwaruka rurikiye mu migambwe itandukanye mu ntara ya Kayanza bararengeye ibibatandukanya, maze baja hamwe bashinga ishyirahamwe ryo kwiteza imbere. Ubu bageze aho barimira hamwe bagasarurira hamwe ibyo bimbuye. Ubu mu ntara ya Kayanza tukaba dufise urubuga rumwe twita mu rurimi rwo hanze groupe WhatsApp, duhuriramwo n'abarongoye imigambwe, abajejwe intwaro, igipolisi n'ubutungane. Tuvuganiramwo ibibazo bishobora kwaduka vyotuma hataba kubana neza n'imigambwe. Intwaro yagiye irafata ingingo zitari nke mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abenegihugu, ndetse tukaba dushimira abari mu makomite ahurikiyemwo bose, na cyane cyane abo muri komine Matongo, ingene bitayeho kubungabunga umutekano w'intara na komine yabo. Kubera uko gukamisha ayo mahoro n'umutekano, abenegihugu bakorera mu gisata ejo kunguruza abantu ku mapikipiki barongewe amasaha yo gukora.